Jakatangari mko Zvichapera seiko.
Ah, oye, aye, oye.
Jakatangari mko Zvichapera seiko.
Ah, oye, aye, oye.
Jakatangari mko Zvichapera seiko.
Ah, oye, aye, oye.
Jakatangari mko Zvichapera seiko.
Zvichapera, 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 Zvichapera.